Ibhodi Prasa ibichazela amalungu ePalamente ngemali azisebenzisayo ngaphandleni kolandela imigaqo nemiqathango yesebe lezimali neziqikelelwa ngaphezu kwe-14 billion randi. I-Special Investigating Unit naso siyaphanda ngezimali, kodwa umphathiswa wesebe lezithuthi ufuna impendulo.
I expect that all the issues that include fruitless expenditure, among others, and issues that are outstanding in terms of irregular contracts at PRASA, which the board, working with the management, must deal with going forward.
Le nkampani sele iqashe inkampani zamagqwetha ukuba ziphande ngalomba ukuze bonke ababandekanyekayo bajongane nengalo yomthetho. Omnye umba wotshisibunzi kwaPRASA bubuninzi babaphathi abaqashwe yile kampani. Ibhodi ithi seleqalisa iphulo lokubaphungula.
You have 17,000 employees and PRASA performs at 17%. Really, that calls for a serious skills audit.
Amalungu ePalamente akhaleze ngelithi nangona le nkampani yathiwa jize ngesixa semali engange 16.5 billion randi kuhlahlo lwabomali lwalo nyaka upheleyo, akho nto ebonakalayo abayenzayo. Ululiwe abakahambi nangoku kwiindawo ezininzi zeli, ibe urhwaphilizo lusaqhubeka. Ndimanelisi Dubase weendaba ze-SABC ePalamente eKapa.